Okay, shooting short is called a scolen. Gasega simpilwen, otisha bang and pel, basem paratin, nasem asasin. Sabona mam keys, busus feeling ganya mashes yen zen. Aibo, sang an up, got an angel in the bayalos cotton. My guys at the chap, get wind to funukona, gunzagalan, amakelwa net again. In the tens and dows, funny content, as of seven guys, son twin. Lashola kamu given, so landum tollies, and to pogo to teach them go mess bang with again, scolen. Hey, menangia. Land, damas of Fanel and get reports, come on me and cast and I got mentioned. Go on faster and pick away, damn, got the scrolling in the late 2% and solo 2%. Ngaki Cassic, 27, 7, nothing's about hot rock, in a belly in yak, and jelly fat, ever facing in twins. Go on not to say what in, damas of Fanel and it is showing a lot, eh, kindin. Negus pass a miss, Abasalunis or Felix M. Nom Table Shamin.
La bafunda beze skole ni benga zibazo kwenza ni, yeah. Ngeti laleka za valti tayo lotishu skole ni kwenza geni. Nga bezo laleleni ngane zgatishu selele mshieni. Oh, age babu kwe.
Umzamo da storytelling bonga kisiso mahla joba nkuni malenda nkliki. Yabona la bafunda bafige ikoleni bakhohlwa ufakulwazi emakhanda bahlomela ama-exam ukuze bakufika iphepha basigwazela ibhexe. Kepha bona bakhumbule ufake ikhali kobhakha bahlomela othisha ngithi mina baphuca amashilini khani baphonse emajele ukuze lo mkhumo ungasaqhubeki. Yabona ngoba kuyiqiniso ukuthi umfundi besegcela amalungelo ekhanda wenza noli kanjani akakhuzeki. Yingakho lo dlobongela babungadlangele kangaka ngohulumeni obandlululo. Khacacaka kulezi ngane yidudwa amalungelo. Ingakho ngithi mina baphuca amashilini khani banikwa amaprizini abo ukuze lo mkhumo ungasaqhubeki.
Yeah, la bafunda beze skole ni benga zibazo kwenza ni, yeah. Ngeti laleka za valti tayo lotishu skole ni kwenza geni. Nga bezo laleleni ngane zgatishu selele mshieni. Oh, age babu kwe.
Cela ningiboleke ikhandlela ngibona ngathi sibase sekusasa le-Afrika liyacisha. Abafundi banamhlanje sebekwazi ukukhipha igasi kothisha. Kodwa umthetho wona uyabavuna ufuna ukubaphanisha. Ngathuka ngacishe ngoma ngizwa kuthi uthisha ucele bamcanda ngocelemba wacisha. Kwazwakala ngomfundisi esethuthula othulini umlothe emlotheni. Wathi ukhuza ingane kade iphethe isikhala ephaketheni. Kodwa yazi ukusenkantolo bagcina betheni. Bathi i-under age ayiphume kwesolo mzali besukela inkosi balanga kasikhotheni. Kanti ngala malungelo thina sasitheni. Mhlawumbe manje sekuyisikhathi uthi njengomphakathi nabazali sike sikhetheni. Esikoleni siyofuna abaholi noma siyise enkambini abo
sikhotheni. Yeah, la bafunda beze esikoleni bengazi bazokwenza ni, yeah. Ngithi laleka za valti tayo lotishu esikoleni kwenza geni. Nga bezo laleleni ngane zgatishu selele mshieni. Oh, age babu kwe. La bafunda beze skole ni bengazi bazokwenza ni, yeah. Ngeti laleka za valti tayo lotishu skole ni kwenza geni. Nga bezo laleleni ngane zgatishu selele mshieni. Oh, age babu kwe.